Aha m bụ Ferdinand DanSatch Chukwuemeka Opara, the founder, composer, arranger of Oriental Brothers International, the CEO of Oriental Brothers International. Ka ama ama kemgbe 1973 ruo taa, am kuga am Oriental. Ọ wụkwana m, am kpọkwana ndị otu m, ma Kabaka, ma Owerri, ma everything. Anyị na-akụ egwu a, nakwa na-akụ ya na-eje. Anọ m ya ruo taa, Chineke weze. Eji m akụ tradition, akụọla traditional music. Onye a jikwa na-akụ traditional music. Onye a ji ekụ eshe, akụ ekere. Anyị ji akụ ya, anyị kụme ya. Eji m akụ ngelenge, ma ihe na-akpọ ngelenge, zalos. Then anyị bịa kụọ ya, anyị bịa were ya, tinye ya na gita, bịa kpọọ ya, ngọ gị ime, ndị mba na-ama asa ya, ndị abịala. Anyị kụme ya, nwoke a na-agba, nwaanyị a na-agba, mmụọ a na-agba, Chineke a na-agba. Ndewo.